maxaa laga qaban karaa hadde? Had ku qosleysaa safaarada reerahaaga.
And how do you feel about that?
Wallahi العظيم I feel bad though. It is something ma dilayo Somalia qoriga dhiga.